Salmonan Botha David number 48 ulana ngizobe ngimxoxela ngohambo lami ukuthi ngiyakhe kanjani ilungo NSFAS hlala nami
Salmonani la ngizowakha nathi ngihamba la so hayi ukuthi ngiyakhe ngiyaqedela ngayiqala ngo ngayiqala baba 2021 ngo December yeah 2022 ngo December kusho ukuthi 2023 ngo December kusaphela unyaka owodwa ngisayiqala so sengizoyiqeda la ngiyakha kanjalo ngemali kaNSFAS ungibuze ukuthi kusayiva kanjani mazanibone la kuzongena kuveza lapho kuzongena iwindi le aluminium la khona amathepha akhulile la islide ndose aluminium mase kuba amafoli la so ya le ndlu iyamakamera amabili kuzoba le sort of noisy dining room. It's a lounge or a sitting room. Kuzoba no sofa la. Fighting view la. Then, angazi la ngizofaka mhlawumbe ngizofaka itombe angazi. Kodwa ngizopenda umnyama phakathi. La. Kuzofaka umbhede wami la. Obhale ngapha. Kube i-side table. Mase kuba ilokhuze la. Kuziveza ngapha. La kuzoba u-wardrobe la. So when I tap in, one, two, four, mhlambe. Yeah. Kuzoba wardrobe ngapha, kuba umbhede ngapha. Masi yaphelela indlela. Phela ngizona isigwili. Yeah. Yeah, nalana ilokhuze iwindi la.
Le aluminium.
Le aluminium. Yeah, la ngaphambili kuzoba yini? Kuzoba yi sliding door esinama side windows ozoba. So sasa ke ngizobe ngenze njani ngizoyo order i material ukuqedela yonke lento so izobonana nini kusasa sanibonani ke namhlanje ngizothenga i furniture la ehadwe ngiphethe isambu sifuka kanjani so asambu siyaphela
lana ke ingane zakwethu bese ngihlangane nobaba omncane umfowabo kababa la naye bezothenga isicabha se-aluminium for indlu yakhe ayakhayo ikhona la eceneni kwasekhaya but akakhile egcekeni so uphuma umuzi kama wakhe yayinto kanjalo so besibheka la icabha ze-aluminium sibuka ama-price into kanjalo ya sahamba wathi kodwa ufuna esane seplangwe ngoba usithembile lesi-aluminium asithembi sabuka la ngizama um-advise hayi Luto, sabuka, test quality la, kodwa bethu ufuna imelandi ke yena. Ya, sabuka la, sihlekele sicaphe inkinga siyabiza, sasiyeka phansi, okay? Sabuka lesi, naso sithambile, bethanda lesi kodwa inkinga siyabiza, sadlula. Sabuka lesi ezangaphakathi ke icapha, ngase ngiyamkhombisa lesi sihleke ukuthi ilesi. Ngase ngisikhomba sibo sihle kanjani nami mekuthiwa bengingasithengi ngabe ngifaka sona phakathi endlini yami sihle kakhulu hhayi lesi sithinta isibrown lesi sigrey sihle kakhulu ngiyasithanda yam then sasesiyahamba-ke la njalo lana besekhombani la sengohliwe ya kodwa la khona izinto abeyibala ningayinaki-ke ingubo zami yisekhanda kwakuyisabatha So njengavuka ngageza ubuso ngaphuma ngaye hardwave elekisiduze then ngase ngiyaqala ngedwa kwami la kulo lonke-ke lolu hambo lwe ngicela ngasinaka isingisi sami kunzima ukhuluma isingisi bafowethu akunaki content kuphela akunaki content la bese ngiyobheka ke ukhethe ukuthi luyimalini
the first one on that side is 350 the middle one is 400
okay 16 feet is how many meters
4.8 meters
okay can I have these ones four of them
four.
Yeah. Yeah and then I will have 9 rafters. 5 meters.
1 meter. 1 minute. How many rafters?
Nine. They say 5 meters.
5 meters. Mm-hmm. 5 meters. 4.8.
Yeah, can I have them? Yeah.
Okay, rafters.
2 by 2.
How many?
5.
What size? 4.8 as well.
4.8. Okay, 4.8. 6. Do you want? There's nothing that is more than 4.8.
That is 6 meters.
I want 6 meters.
Okay.
La ngibese ngikhulunyiswa ke ndizobona la ngizokhulunyiswa mfana wendiye engingamuzwa nhlobo ukuthi utheni isingesibhela ngizazi mina eyi madoda kodwa nje bekhuluma ukuthi iwe ngiphikise ukuthi ngenza i-content.
You need it? Aruki yani? I'm buying. How much can you
take? 7.5.
I don't mind.
You don't mind? I know. I'm using it.
It's okay. Don't film. Come on.
What did you say?
Don't film me.
He's filming me.
Film you?
Yes.
We can move.
I'm a content creator.
I'm a man.
I'm serious.
I'm a graphic.
Alright.
You are what?
I'm a content creator.
Huh?
Content creator.
Content creator.
Yeah, a YouTuber.
Oh.
Yes, yeah.
Okay. Do you actually make money out of it?
Yes, I'm making money. Probably 2,000 per month. Okay. Yeah, a few views and then I get 2,000. Easy money. That's easy.
Are you graphing
me? Yeah. You should try to get one money. Yeah, just take a camera and then film yourself.
No, never.
Why?
Why not people do that?
What do you say?
Go here. Yeah, go in one.
You can film your day.
Yeah, please.
Yes.
1,200
ngenkathi sabala ke lo mama lo bengidayisela wendiya ngibe sengenze njani sengicabanga into engabe sisele kulezi mpahla ebengiyifuna ngicabanga ukuthi ucingo lokubopha amablanko phezulu inkinga iqale la kumele sengilisho khona ucingo lokubopha ngesingisi
You know, still wire, that is to fasten the face. Yeah.
Okay, anything else?
Yeah, I'm fine.
Ngibe sengisuka-ke lana esengibalelile umama wendiya ngashona la kukhokhwa khona-ke ngithe sengifika la kwilobo ithile khona ngabe se. Vele. Hey, shamba. Alright. Ebelethi price ke lo mama. Ukuthi malini. Ngase ngihubhe izamba zami la bengiphethe u-9,500. Kodwa ke ngase ngikhokha ngawo. Ngase ngibala ngapha. Labo 200 bebe u-5,000. Then base kumele ngibale u-2,400 mengicabanga. Ya, imali kanjalo. Kumbula-ke ukuthi ngisazokutshela ukuthi le ndlu ngiyakhe kanjani ngo-NSFAS ngiseyive kanjani from u-first day wami kuya ku-third year nge-third year man.
Ya, baby, ya.
Bafowethu, ilokhu ze le mali le iphumaphi njalo ngithi ngaku-NSFAS khona ibhasari u-NSFAS enikeza abantu abafundela ubuthisha. So mina ngifundela ubuthisha my third year student. La kusho ukuthi ngihola imali eyisamba enkulu ewubani. Okay, bese kuze content creator la. Ngamtshela ukuthi must come tonight. Yeah. Yeah, I said to you later, huh? How was it, like, the price?
Hello?
Yeah. The cook is 7,480 rand. Yeah. So, you're catching them. So, la, yeah, this is from a corner to a manger. This is over the journey. This is a tatan announcement. This is a tatan announcement. Now, more. Mangabanga, mungabu.
Oh, 25.
Ngicabanga. Yeah. Angithi awini. lana ke bese sibuyile ne material kwelokhoze kwehardware sesenze yani sesayithatha ilokhoze usimende sesufaka endlini ke manje ngizokwenza ukuthi phela kodwa bengisanichazela ukuthi sihola imali lapha etrategy sihola nje basinikeza imali sihamba sonke bese ngasikhokhela iba ilokhoze rent ukuze sivumele ukuthi siqashwe ngalo lokho yanabo zimpushi ibhala ke la Themba zimpushi ibhala yabo uyakwazi ukuthi uthole umqasho oshibhile then must save imali plus-ke mina ishambe nginanengane so kuba nzima ukuthi isave imali ube wonta umuntu engane
busuvele wafa lo usimendele kodwa-ke nala uqhumile ibhala kwaqede kodwa sesitringile ya so stress kusho ukuthi 110 rand gone chithekile okay it's fine
sesifaka usimende lana-ke endlini i-edithe ngenza sure ukuthi le nto ibakhulu yokufaka usimende endlini yabo sishishisa njani le nto isithathe mhlawumbe probably u-3 hours sifala usimende because ubu-25 owethu nowaba omncane ubu-20 futhi ubu-45 usimende bese uwufaka so ngenze kwaba isikhathi esincane kodwa ayi sifikelele impela silale sangavuka ngakusasa bekukubi bekunzima ndaba sithe sesivuka ngakusasa sabe sesiqoba inhlabathi la sayibeka la inhlabathi esizoyixova ukuze siqale indlu siyiqadele ya bekuthiwa lana asifake amabhala inhlabathi ufine awu-6 ayisithupha kusho ukuthi sofaka usimende omngaki sofaka usimende owu-2 ya mangicabanga leli ibhala lokugcina ngoba lokho mase sifakani sifaka usimende faka phela usimende oh sisahlela inhlabathi kushuthi usimende sobe sifake silana ngingohlela inhlabathi nobafu ufunda ugrade 10 unosizo kakhulu unamandla lo mjide samele nje ngimuphi imali yokuthenga ushokoledi umfana kithi ya besisebenzisana naye lana besisalinda bakhe ukuthi befike ya sahlela kahle inhlabathi samzothatha ulokhuza usimende phela shemba okay ya sahamba sabuya ngawuthurula nazo-ke yazi ngiyayithanda le nto yokuthi ngisithele ngiphinde ngibuye same time it's kinda cool but i-editiwe ungasho ukuthi ngiyashesha ya nangokumakhi ubabi nathi ongisize kakhulu yazi ungishubhiselile uthe uzomgadela indlu ngo-3000 siyonge ukuplastela ukukhonka nokufaka i-roof konke 3000 so hiphi ya lana besayichofela ifoni kwaqhamuka ukuba fona usimende sibili ngoba bengisafa wodwa mina ilobo buqhumile-ke sase sithulula wona kuqala then khipha wakhipha ubamnathi lokho uze ubamnathi njalo ubaba wamakhelwane so emakhaya sibizana ngobaba ngishathi umuntu wamakhelwane hhayi ukuthi ubaba biological ya wasehlela usimende la thina sazi-ke esimeleni because umele abesithatha isipeji nangobafa gama lakho babhaba asithathe isipedi esincane ngiyasithanda kodwa mina sisebenzisana mnandi emva kalokho sisilinde ukuthi ubamnathi sibuke ukuthi wenzanjani because sesikwazi ukubavudaka thina siyabuka ukuthi okay usaklina la eceleni nangu bafu ethisho la alright nangu mina lapha nesikhipha se-NC njalo ugqoka kwami isikhipha se-NC akusho lutho sangena nathi ngoba sesibona ubamnathi enze njani enza kanje nathi samlingisela senza kanje igqoka kwami isikhipha se-NC akusho lutho angikho qembu angikho MK angikho NC angikho DA angikho ndawo so nje ngikhohlwe ukugqoka nesigqoko se-MK ubaba unaso ulo ubaba amabhava like awunaso bengizogqoka isigqoko se-MK nani nesikhipha se-NC okay it's fine safaka amanzi-ke la ebesikade siwathuthe ngayizolo because asifuni ukuthi sihlupheke safaka la waseyaqala ubafo Kazi wafundisa uba uthi kwenze kanje uba madoda.
Hayi uza ngempela 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 buzi kabafu. Muhle nje yindle nje indle indle nje ngempela. Uzizunjani wasebakhe indle yakho?
Ngikhathe lapho.
Uzizwe ujabule kakhulu. Uzizwe ujabule kakhulu. Ngiyakubona. Hayi, ngiyakubona be.
Ngijabule baba.
Ngikhathele.
Kanjani ujabule?
Hayi, siyabona. Angazi, kungcono ukuthi ngazi isingisi, bekuzochaza isingisi. I'm out of this world.
Yeah, so I've been doing this for almost 2 years, so you know it and then I can start another project in Katari Maji.
I see a Siakuzu.
Yeah. Mbuza, but I mean Mbuza. I want to see a Pelexas of my pony.
Lana ke bese senzenjani bese kufaka amapholi kavrandi sesinyusile sesifaka amalandela konke sanyusa la sesenzenjani sesifaka amapholi avrandi yabona siwasike ngani ngamaplanka bese anokhonkolo lapho uba mnathi bese afaka ukhonkolo lapho phezulu ufaka ngamapholi phakathi ya so bekuwumsebenzi onzima impela yebo indle yami yakubhuka kufana madoda mhlawumbe le ndlu isingoste modern isiyafika ku 30k manje. Ya, sifikile. Anokuthi siyafika ku 30k. But i-budget ngizoyi display yangina nge episode 2 senkombise yilokhu ze house tour. Nakho la mina ovudaka ngiyalumatisa. Ngalokho bangibiza ngithatha i-vlogs ngibanikeze. I like this transition, kodwa it's fine. Yeah, mbaloko. Yeah, kuqhubeke. Mbaloko uvrandi sofakiwe ke la sekuhle. Phezu kwamapholi, indlami nje wayebona ukuthi iyakhuphuka impela, sekuyindle yejongo manje. Indle yejongo sekushoda ukuthi kufakwe i-roof, plaster konke kungene phakathi. Sengikhathele. Yeah. Yeah, ingaphakathi ke la kwindle yamadoda. Yes. Waloko. Ayibo, edlula phela. Okay, la sibuka phezulu ukuthi njani. Mangibuka ngise kitchen, kitchen la layikhaya. All right. Now, okay, uba mnathi sifaka amaplango phezulu. Kusho ukuthi sizofaka impela ufuse ku late ngempela manje. Ulethe late late. Yabona amaplanga nayo ngaphakathi amaplanga yubrandi lo then dining room le emva lokho mase kuba isekamerweni lana langizolala khona nayike lana indlu yami isifakweni sifakwe irofu manje ekhethe silifakwe ukuthi bengingikwazi ukuvidorize because I was very busy ngenza le nto so nje yeah it was a good experience.
Sanibonani bantu benkosi.
Sengifaka isigqoko ngiba mubi uma ngasifakile.
Sanibonani, njani? Ya, so ngidecide ukuthi ngiyirelease le video manje ibe i-episode ngizokhona o-episode 2 welokhuzwe room tour. Ngikhombise ukuthi indlu house tour ukuthi indlu isinjani.
because manje indli hamba slowed manje ikulokhu kuzokwakheka kwayo because isifakwe irofu njengoba nibonile iudonga sephelile konke nerofu sekushoda amawindi sliding door kube ukukhonka phansi neplastela so lokho kumiswe yini kumiswe ukuthi amanzi awekho asaphelile so ngizoyirelease le video emva kwalokho ngizobe sengishaya i-house tour masiphelile indlu. Tara, Papa in.